ladi yarma balwa kun Allah sarki wallahi merce ba ta nan Allah sarki duniya idan wani ya saba wani ya dau
likey.